nyoluoro mopang pilegini le mak dhi nango ibiro chando wa yogole ya opaki yeso ruo tem kasa kasi bonange ka jomoko koro we kiko chokruok kiwinyo israel we ni jomung'eyo go we sieko gbul maduong' israel amen bunu no buogo chapade gi ok nyal ywak maber amen amen kanya ketho opaki yeso gimaduong' no buogo chapade gi ok nyal ywak maber kodi bo winjo kobe to kodhi iwinjo kamodhiye koro akwayi ni tafadhali jawer
mwimbaji
weche dhi kod sanyo thurwa ayia yen koro tonego kor kichako weche mag Israel osedonjo hori mondi janabi olam mondi eko kor owe koro pile teen ok olam gin osemie kiburi omi obaro kanisa kamotieko nikech ong'e ne en kowuoyo aka ji winjo tamne yeso ruo janabi onego war kanisa miketho mang'eny onabi maketho awuoyo kuomi atieko tamne yeso janasare nyaka janabi lam mondi todimbo wachni kawalamo ka tareno nogoye uru sim piny tasia okuongie mudho moro mar dayo moro biro kanyo dayo moro masedeno kalidho opaki yeso ruo samo gin jomoko manotho kalarore oduogo larre kor nyathi aya wadwa miel kodi ka timochi kao namb nyanabi moro midhigo kamoni kor wachno twesimiane bwana twesimiane opaki yeso ruo wach yeso nigi teko wabro lero yeso simba jal makoloso ng'ato kata jayalo nyalo yalo to ni kod chiege oket mondo ji kod ywak ywak pile iwacho ni nowiri wir mayore adier yalo to yalo ndi jalemo kuomo manade hongo chiege oketo mondo go ywak e chokruok kawuono wakwinjo kan waywagni kuongi kao ng'ato mondi haleluya amina mos ng'ama nie bathino pak yesu kuonde malero gi jomoko wachwanyrego kenda kenda mine makati bedo bragaboro anyochi wuoyo kuoma kalero ni nane gariyo we mondo gola e chode opak yesu ruo koro yal yeso tan gi jomoroma opaki yeso achomo wach nyasaye adwa naguru misa chokruo ayud jal moro ywa yeso ka mani gaga lwedo beda kiwer kibet piny ndalo manyocha ywa kibet piny Halo mayana ywak sano ywayo pi wanga Halo mayana ywak sano ywayo pi wanga Halo mayana ywak yoso ywayo pi wanga